n'etiti ndọgbọ m. Mgbe bịa n'usoro nkele Jizọs, ka ihe ya kele gị egwu.
O ruola.
Aka na-agwọ ọrịa agwọ nwelụm ọrịa. Aga m enye ekele n'ugbe.
Onye ọma emewo m.
Ebube.
Aga m enye ekele.
Onye na-enye we enyewokwa anyị ma. Ka ihe ya ekele n'ugbe.
Onye ọma emewo m.
I believe in God for a miracle.
I believe in for my miracle. work is hard, he will do what he says. He will do for you. Believe the Lord for a miracle. For I know, my God, he will do it for you. Believe the Lord for a miracle. Hallelujah.
I'm believing God for a miracle.
Says he will do for you. Believe the Lord